auto kijana maono uwodo na heri yae nyaburo kendi wali nyime kitiji hakiseti yoto mako iji kijana shauri kwa wekende okamano mine kisagira hinya nifini kibe sagira okamano uwache ni maburo konyo kikasirikal marbaba gimama uyego 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 kwa uwacho no wadu wani mwondu wari ujo kenya teberi gimbra shiel wake lo gimi badhi joka ui machielo cha yu wache ni honi baba wundoji ni pesa onge nya seko no mera wache ni wako badhi obadhi ango ani manozo gijo kenya ani masinge okamano ta an kakara ila mwono dinga asembe the prime minister mara kenya higini ya beach angeo kama pesa ni tie hello angeo rode magironga go tukithi go ya gulu marua ngikuwa no pesa ange kabisa ni wange kakani wangi kibaki adhi dino ronde gote uinja uinja odishing odishing kikwelo siling bilion na reyo uinja tiani gachien kikwelo siling bilion miabiriyo uinja ange kamagi hobo kose diyo gono kucha utingo peso koko unia ubiro go kumjoping nadwa disi marambani kijandi nadwa ti marambani group ma kijandi million na beach adwa ti marambani yuma mine million na beach adwa di nyo bus ma school million na par adwa nyo gari mar bishop million na par duwe kadu kukula rambe shiling million mia shiel msajit million ariyo kende uinja 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 angeo kama kikole pesa go wadino te hello 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 benye jawacho ni jopuonj te jomo nosetimo course motimo training to be dala pa kondiki wadhi ndiko te mondo wabedi jopuonj moromo e skunde wa mondo nyithi osom maber okamano nyithurwa okamano uyiego uyiego awacho be ni jomodhier famili modhier ahinya osekwan gin famili milion ariyo e Kenya ka wakeli miluongo ni social protection program ma famili gi dwe ka dwe biro yudo koa kuom sirikal shiling milion shiling aluf auchiel aluf auchiel uwinja 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 maber uwinja maber koro miyo gimadwaro githurwa Ruto hello Ruto no kilange mogoka ukunge nange go apala manya bute ukunge gi utankodi uinja an kagi jolwe mamaga samodhi elwe tan nyakiberi ngachi jogi kamano to kane jothura kane dhi e lweny.
Luo kane dhi e lweny.